na umi kena kambe kama star Xitsonga analyst channel. Yeah, previously, I was able to enter that video. 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 Yeah, so kasi ku ramuntu of course ra 3 November ni fikeni nghena ka account ya Hlabu the Gupta. Fikeni kuma poster this post here as we can see. Yeah, loko fika hi vona na swona fika poster studio. Xa vona hi xexo, equipment ya vona yeleyo, and then a fika tsala leswi la henhla la. A ku eka the fene ta hina hinkwato. A ku ti single ta hina leti a hi ti rindzerile. Ti loko master win. A Dave Segal Studios, le xi kumeka ku a Cape Town. Eko ite makata sweswo, nge hi koti ku va hi humesa tingoma ta hina ta 4. Nde ta va fika ti humesa na a feature na Benoit the President, ta fika ti huma hi the 4th November. Va ku hayi vele ku lodeni ka hit after hit, na of course va nga ta va kha va featuring na Benny Mayengani. Va ku hayi, you won't be disappointed. Leswi vula ku disappointed na yo i Xitsonga na yo ya hlupha a ku disappointed u vula ku leswi mi nga swi expect mi ta swi kuma ku mi nge mi nyike the quality ya le hansi swilo swi ta swi kha swi ri swa manyanga swi ri le henhla leyi ndzi na tsala ku Sikiza Boys a ku hallo so sweswo sweswo yo update yi helerini swo swi tikombela ku master Tsonga analyst a ri right ngo leswi a swi vula ku a swi make sense ku swilo swa vo a vula ku swi advertising at all like a swi make sense a swi nga make sense at all ku hana the cover mina ni ri a wa ku there is something wrong here. Yeah, loko ku ri a mi nge zami subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.
Na stress, mga bro, na stress. Na chata lu 2 says. Na ko to na fin. I'm to make it brami. Chata lu, ah,
chata lu, sikisko sa na ko ko ten and the dealing.
Ah, dale ko chata le wa fada yo. Ka ba mas ko. I'm going to go to the house.
We get the